no chumanga mapangweni eh ngizomxolela ngamali mangela umuntu nabale ngidlala umsindo yona eh ngiqhumule ibhuda usubeni thathu bunibongela kakhulu ngosukulweni siyazi lo umkhankaso waqalwa leko Beijing lokuqhubeka kusabalala umhlaba wonke ukuthi eh silikommemorate lo sukulweni nalomhlanje siyanibonga enjoy happy women's day bengithanda ukubeka nje izinto ezimbalwa la angivamisile ukuhaya kodwa umxolisi luke ngigroma ethanda ukujwayela ukuhaya wethu ngiyabonga loku ngifaka leso sibindi leso ngingumuntu obhalayo I'm a qualified actor qualified poet I'm a qualified to and I got back for a living to drive a steamer which is something engelon bizola ngibizola ngibala but first things first ngizothi nje ukudabetha kancane ngixolise ngesikhathi sami ngizalwa umuntu onama values are very strong when it comes to the woman folk mangibeka nje kafuphi uma unokuthi mhlambe let's say kunetiye somewhere but hey ngisayetiye endaweni yokuthi awu ngikhululeke mina awu muzo wami vele uhambile the only thing enzakala mhlamba after an hour uhambile ngiyambona uThushu awu usubuyile njalo athi hayi sidlile sadla baqala bakhuluma ngamagama abantu ngavalelisa ngayibuyelela kwami la khona khona ukuthula so you can read something kuleyo nto ukuthi ine substance ethize ukuthi how do you handle yourself when it comes to ukuphila nemune community yakho you don't want to find yourself sekuthi what nobody what ungashongo lutho uMandela once said a loser is a winner who never stops winning I mean a winner is a loser who never stops winning those were very very powerful words I come up with could be from a president dude of that country zopolisa futhi uphinde ngitshontshe isikhathi senu ngizonipha imicu emithathu ngokukhulu ukushesha umucu wokuqala uthi sibonga uMvelinqangi of which everything starts with him and it ends with him kuzo zonke izinhlupheko ubunzima nezihibe nenkohlakalo nemigodi nezife nobuthakathi nenzondo nobuhlakani nenzuka yikeli siyaliphakamisa igama likaSimakade ngabe ayiseliyutho ngaphandle kwakho ngabe asina siphephelo isibili ngabe asina nqaba yokucasha asizenzi sibonga wena Simakade asizenzi sithi umkhulu Jehova lapho kunomaketana uyavula lapho kunezinkinga uyaxazulula lapho kunezife uyavula lapho kunosizi uletha injabulo lapho kunempica badala uletha isisombululo sibonga kusidala kwakho sibonga ukusibekela ngawo ukhozi amaphimbo Sibonga impilo osenzele yona. Siyazithoba, siyahlonipha, siyabonga. Wena ovela kuqala. Wena mkhulu mkhulu. Aphela agamba. Owesibili umucu. Awubaliswa ukuthi kune perception ukuthi angekho romantic so.